Well, we were coming out here trying to figure out an idea to do, you know, something. And the snow didn't cooperate. So we just kind of went with the snow and let the snow guide us into doing something like this. Isn't that right?
Yeah.
Because we started out with a camera, SpongeBob SquarePants, and then we just kind of went with the snow. See? Isn't that right? What's the name? We're stuck on the name. I think Strawberry Head.
So is this your guys' first time at the carnival, or?
Yes, it's our first time.
All kind of.
What do you think of it?
I think it's great. I think we're going to have to take advantage of that sledding over there and eat some chili. Okay, we gotta work some more on that.
Yeah, we gotta.
Does it look like a spaceship here?
Da 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 da